Rock Boom Energy Drink.
Coronavirus, abavuzi ba Subaru batuwagazaki. Baziyingiza buyingizi mu mayumba. Naye banna. Obe yingi, abade ku simu, mukyala.
Aliwo.
Corona ya yingizambe eno.